na muna gigebi. Sisi, you are my choice, yo. Ew.
chica, when I want my dad, I go with go. And the guy get more. Don't you know what I do? The bell don't need me.
I'm not a little bit of a
so na gidibam bam gidibam. Na konya malu ko de cheze, na maro kange beze. Mo na no bo mo be. Sam de dilo ya, de gani gani ma, ay mo ba to bi. Iba no te pila, sele ki kudi. Na 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 de gema.
Ewo
Only Sebile, as a one Chief, Lady, Mrs. Adia, Patricia, Amaha, Ojena Bidia, as a one in Natana, and then one as a one in the room. Babu Ganga Melo, Kabuchi Deva, as in a job as a vessel. Chidera, no devo, as I'm working alone. I'm not a lamb, Mamuka, Wamota, Jizaba, Jizaba, Rabia, Nango, and I'm mad, name of the men who make up the air. Is it one year done, Mabano, Oberfi, Walla, or not an idiom? Watch your game. E. Namule. I don't see your Jibia, Yamule, Jibia. We are one at the glass of the book. But I like your Jibama. I think I can only have one name. E. Chukuto, Amaha. Baba God, me man o na yi kanakunu, ande mo yego kani jibya, ande mo konye mo me la yo, eh, ogo yega mo kese buleke, konye gechi kese buleke, ande mo yega mo kese buleke, ogo gechi kese buleke, ande mo yega mo kese buleke. But last on your mark, I'm looking upon possible to send them. No one will do. Judging I'm one, yeah, and I'm not of you. Yeah, Madame Ifeku. That alone is a bit of number one more. Never a man, never in my woman. If I'm a man, you know, you don't know, I am on one, so that one, Madame Difficult. If I'm on one, that one more, now for one, a lieutenant. What did you get? I don't know, what did you do? I don't know. What we see, the Ghana, a lesser lesson, and you put my goose, kiss a gem. Oh, what a da. I said, oh, can I? Yes, I am. Chief Victor, many room. Our kiss. Now, God, you get down. Nashi Shama Victoria Nigeria Limited. Asimu kena kweza yanu Chief Amaka Ozama Pamama Namu Aulo Toka Dalu Pamama Lika Neme Oyamu Aulo Dalu Toka Sato Disigao. I am a toy, became a mother. Oh, 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 Abobi de kana no go do di muleni. Kanja no kafu wane mo. Obonye kanebu. Asko chukuma. Ona kabika makis na bob. Ese wane mo de ya agusi na chio. Ya bobu kisi ya. Ya ese ri mama. Ona mama dalu. And the present. Yeah, it's all you know. It's one of my number. And the present on your well. You will be it. I will be there. Then I go, man. Mulay, you can't see it. I'm not going to get much of it. I will make it so you're in a mulay. Obane so good, kids, Maganibe. When I move, Oba, Oba, I'm not going to kiss you, Biawa. But can I call a mess on you, Maganibe? Why not come back, kids, Maganibe? I don't know this, Oli, Mili, in a new group, Maganibe. Let me not be no, Makovoye, no. I am a man on the shadow. And there are more who can't be on the shadow. Oh, yeah, that's a bullet. Oh, yeah, that's a bullet. One number, yeah, that's a bullet. One number, yeah, that's a bullet. Abo mo da mo ese wuleke, wana mo yege chi ese wuleke. Ayaka mo ne kuzio makia nene chato, ama mo ke chukwo ya ese yori molo mo. Ata wana mana konye wele, ama mo ke chukwo ya ese ni molo mo. Ideke ni senu mo yoni cha, ojuna mago.
Brother Ifeanyi, dịka mgbe wo onye dibia mgbọrọgwụ na mgbe akwụkwọ, kedu ka isi eme ọgwụ gị nda?
Nke a na-egosi na o si n'aka nna nna m wee rute nna m aka, wee si n'aka nna m rute m aka. Ifuru ọfa m ji n'aka, enwetara m ya n'aka nna m tupu ọ nwụọ. Ọfa ka m ji arụ ọrụ, ife ọbụla m gwara ya mee, o mee. Mmekọnata ife ọbụla mmekọnata, si ya nọọ ife a ka m chọrọ ka ọ lụọ, ife a ka ọ ga-alụ. Ebe ọbụla zigara ya, o jee ebe a. Etu a ka o si arụ ọrụ, ọ ekwe etu a ka m si wee nweta ya n'aka nna m, ya na ọgwụ nda.
Brother Ifeanyi, ihe ị na-akọwa ugbu a bụ na ọfa e ji n'aka, ihe ọ na iziri ya ka ọ na-arụ, dịka isi a ga-agbuo mmadụ ugbu a, ọ ga-agbuo onye a?
Bukebe ekwenye ya, pastor, ọ naghị egbu onye aka ya dị ọcha. Ọ bụ onye nyochara n'ime mmụọ chọpụta na o nwee ihe o mejọ, ọnyanwa ka ọfa a na-ejide maọbụ ọgwụ ndị a m gwara agwọ na-egbu. Mana ihe m na-agwa ndị mmadụ bụ na ihe kacha arụ ọgwụ bụ ndo. Onye ọbụla imejọrọ si ya ndo, ma ọ nabatara ya ma ọ nabataghị ya, mmụọ gị na mmụọ nke ya wa na ndị niile bụ arụsị obodo anyị na chi niile anyị na-efe, ma nke bi n'elu ma nke bi n'ala, ga-ekwenye na aka gị dị ọcha. Ihe ọbụla o megidere imegide gị, ọ gaghị arụ ọrụ. Ya bụ, gbaanụ mkpọ na-asị mmadụ ndo.
Ọ dị mma, ọ dị njọ, na mụ na gị ga-ebi. Sisi, you are my choice, yo.
Baby, mona gi bofu. Nteje abọ gbadẹ ibe ma ko luwa maka ibe di mma na choka nte di mma maka ne luwa ino ni mi o na di mma madu na mi fe di mma asira bi ibe di njo hey o mele na maka ibe nyuwa na eku oku a maka onye na mi fe di mma buniru ko esi wati fe di mma onye na mi fe di njo mana azuka oge esi wa wati a ma abulu ma oku bulu ma uka ma na akọwa luwa maka ibe di mma na choka nte di mma Mana John de man, Mana Chopa de Mana John de Mana Chopa de Mana John de Mana Chopa de Mana John de Mana Chopa 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 de Mana
see you are my choice, yo.
Wabaka
ole na odi ma kanasia oja na keze ndi igbo eze ndi igbo ni solo ya bu eze nwachukwu oji ni sunday igbe jara ma bien ndi igbo ni na we have na lego state you igbe solo ni ni ya mama sunday wa nekwa wa mesre wa ndi cabinet igbo go ma bi igbe chilechi oji certificate na ka sunday wa nekwa anara na kiti abaka edogu sunday wa nekwa yeah so igbe 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 ale na ale ya igbe 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 chile na nekwa igbe 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 buka Abu ni mejibo na bokuno eba bu kolo hotel da ina sa hotel ya na bu na ba bojolu ai owa bu wa nekwa o si la nya kasanya na mili ko de lo no do gu so ni wa nekwa na lo 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 ni na mili na lo lo ni adu wa ma akugi wa kale wo ko so ni wa nekwa
Oh,
ọzọ yi mụ Juda gada Oke nwa na akụlị dị mma Judo mụ kwudo Dala ọlọ na adị mma Oyi mụ judo nwa kwudo Ugwe bi na na ndọ Dala ọlọ na akụlị dị mma Dogo judo n'ime ọnya Mwana bi ka na-akpọ kalacha 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 Mana ị ga-edo ntụke mmanụ na n'ụwa Anda na-ekwu n'ụwa Kalecha